Acting President Honorable Given Luvinda to speak on behalf of the party and also to speak to the Lungu's family. Honorable Given Luvinda, family, quiet, quiet.
Anzanga Karanzi Karani Kozi Pangono Anzanga Choyamba Kwimi yako a President Edgar Chagwalungu pamozi na Esther Lungu na family yonse nifuna kumuongani zikomo kwambi pobwela kutoka ukuseni seni kufika na ntawi ino kubwela kupasa solidarity kwa mai watu Mrs. Edgar Chagwalungu.
Yes.
Mulungu kudali seni monse poonesa chikondi chamei mwaonesa kwa mai Esther Lungu.
Na mai batu.
Chaonesa kwa wantu wonse kuti inde a President Edgar Chagwalungu na mai Esther Chagwalungu angankale na wantu amena azonda koma aliko ambili amena akonda. Lelo amai Esther Lungu anala pasa maramulo kuta amai Esther Lungu agone mu sales the whole night. Koma pamena ona kuti naimu makamba kuti muzagona pano apangamanta. So mwena kuona kuti mwapa sisa manta ponkala pano ayopa kutinanga barja bantu akagona paja mumawa azankala bantu angati. Mwabayo pesa ndiye chifukwa chake usiku 21 hours akamba kuti AI endani mwachose amai Lungu museo. Poimira One Zambia,
One Nation.
One Zambia,
One Nation.
Poimira chipani cha Patriotic Front. Poimira chipani cha Patriotic Front. Nifuna upeleka ulemu no panga zikomo kwa maloya amena asebenza nchito hii. Ndiponso no upeleka ulemu kwa imwe monse. Maloya kopanda imwe isembe sana kwanise akwanisa chifukwa cha imwe. So nifani muzeni One Zambia, nifani muzeni kuti ninamvera kuti haga inde anakamba kuti achinja mingalato na ine ponkala acting president kapena vice president wachipani cha Patriotic Front. Posa chedwa hapa ni za muuzani na ise kuti na ise enso utachinja mingalato. One Zambia, One Zambia. Ni mupempani kuti please tichoke pano mwamtendere, tiende manyumba mwatu mwamtendere, tisapange msokonezo, tisapange nkondo iyai, kuti namava chikachitika cha mtundu uyu tikabwerenso tipasane support tonse tiende bwino provincial officials district officials constituents officials onse ma officials watu zikomo kwambi mupite bwino kumanyumba thank you for the support god bless you
thank you president thank you very much
Thank you.